Look, if I'm being honest, he is hot.
Ngikubathalela ukuthi uzoba mama meeting namantombazana.
Inkinga yakhe kwakuwukuthi lo wesifazane wona bazalwane ngoba siyona. Umhlobeleza abantu bazothina abantu.
Thembeka uyamthanda, ayikho into erong esiyenzile.
Thembeka uyamthanda. Wazini wathanda wena?